abanywanyi bashasha bagera ku 2500 niba binjiye mu mugambwe Saint David muri komine yagutse ya Mpanda kuri no wa 28 Nyakanga. Abo nabo bakabaje bava mu mazoni 9 agize iyo komine ya Mpanda. Muri abo 2500 bakabaje bava ku mutumba wa Nyamabere nk'uko bishikirizwa na Oscar Sindayigaya umunyawanga w'umugambwe Saint David muri komine yagutse ya Mpanda. Alexandre umunyawanga w'umugambwe Saint David mu ntara nshasha ya Bujumbura mu ijambo ryo kwakira abari bahagarariye ibyo birori bari barongowe n'umukenguza amateka Reverend Kuriyo asanzwe n'umunyawanga mukuru w'umugambwe Saint David akaba yamenyesheje ko intumbero muri iyo komine ya Mpanda ari uko imitumba yose yoronka amajwi agera kuri 95% mu matora yimirije gutunganywa.
Mu mahangiro turifuza ko amazone yose 95 ibitumba 535 na cyane cyane imitumba yo muri Mpanda yagutse imitumba 47 mazone 9 turifuza ko twohita iwabo h'umugambo aho bita iwabo h'umugambwe no kuvuga ko tuba dufise amajwi 95%. Ahantu twahora dufise amakenga ngaha mu ntara ya Bubanza ni cyane cyane ni muri komine ya Mpanda ya Kera. Nk'uyu mutumba twakira ko abantu bashika 1500 yabivuze twaronse amajwi 47%. Musigati kugira ngo tugere kuri iyo ntambwe ni uko umuntu iyo yinjiye mu mugambwe CNDD-FDD aba afise uwundi muntu amukurikirana ategerezwa kumuparena akamusigurira ibijyanye n'akarangamutima ku mugambo. Jewe bakibimbwira sinabitahura ko hariho abantu bangana gutya batarinjira mu mugambo CNDD-FDD. Rero turanezerewe cyane no guha ikaze abagumya banga bashashe ariko kandi tubasaba ko umugambwe CNDD-FDD hari ingingo ngendegwako ingingo zitanu Imana ifise ikibanza cya mbere mu mugambwe CNDD-FDD. Ingingo igira gatanu ni iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako ariko na cyane cyane kuri iyi ngingo ya mbere Imana ifise ikibanza cya mbere ku basoma Bibiliya hariya mu gitabo cy'Abaroma hariho umurongo uvuga ngo nimba Imana iri kumwe natwe uwo dutsinda ninde biri muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma mu kigabane cy'8 ndabatumye rero kugenda kuharonde.
Mu ijambo ryiwe umunyanga mukuru w'umugambwe Saint David umukenguza amateka Reveriano Ndikuriyo akaba yabanje kwibutsa abagumya banga bari ngaho iyo umugambwe Saint David wavuye.
Turahe ikaze rero bashaje uyu mugambwe ni umugambwe wavuye mu maraso y'abana b'u Burundi bitanze babonye ibintu bigeze iwa Ndabaga bava hasi baca umurongo bati aho byabiye ni kera aho se gukora ku munyagihugu amaraso arasesetse umunsi wose namwe bagumya banga ndongozi mwese uzokwibaza ku kaze kubera aho icyuri utibutse yuko ubiri cyangwa tugeza hari amaraso yasesetse ntawe uzoshika ntiyagira uwibaza ngo arakaze ntiyagira uyambira ikositime ngo ahindukire aza arifotora ngo arakaze ni kubera amaraso y'abana b'u Burundi batanu. Uyu mugambwe si wa mugambwe uza ngo washyizweho na banaka ngo niwanaka uyu umugambwe ni uw'abarundi bose nicyo gituma abantu bose bagombye kurosambura umugambwe barabuze aho babica nicyo gituma bagumya banga uyu ni umugambwe ukomeye uyu mugambwe ntuzorondere ngo niwanaka niwana oya niwa twese n'abataraza bose barimwo murazi ko uyu mugambwe utigeze uva mu mategeko ntunganyamugambwe babandi biga iby'amategeko bashyizeho uyu mugambwe wavuye mu maraso aho haruguru imusigati barazi ko umugambwe batigishwa ari wawigisha 99% nicyo munani kwijyana namwe rero muramya ko mugiye muri Bujumbura londere mutaye mujyaneyo aya matora tugiyemo nukugira ngo tumenye uburemere intara ikomine cyangwa izone yinjiranye mu ntara yagutse cyangwa ikomine yaguze karibu rero karibu ku kivi ni kivi ibikogwa igimvura giye gutasura ku kivi gutera umuceri gutera ibigori gutera ibintu byose abakozi tuzokorana ibinebwe tuzosunika banse tubahebe tubandanye impanuro mukuru yatanga iminsi yose zikurikize duheruka mu Bushinwa twiye bati abenegihugu mubabwire bumvirize impanuro z'indongozi kandi bazikurikize bagira indero discipline ati muca mutera imbere tuvuze tuti ja ku kivi ca tujana wisamaje uzosigara wenyene kandi rose umwimbo ntugusesagure ubunebwe rero tubwiyamirize tuvuge tuti oya ibikorwa bihabwa iteka tuvuge tuti ego cyo tubandanye
yahamagariye abagumyabanga bo muri komine yagutse ya Mpanda eka mbere n'abagumyabanga bose muri rusangi kubana neza n'abadasangiye imigambwe
bagumyabanga kudasangira ibyumviro ntangorane za politiki muga dusabye tubane neza bajya bose mu yindi migambwe ni bene wacu ni babyara bacu ni basogokuru ni banyogokuru ni basenge ni bamarume turavuka n'ababyara ntibona ko baza buke buke kwitwara neza dushimire indongozi zose turabashimira igihe twari hari muyinga tuvuze tuti ntiyagire umugumyabanga mu kanwa k'umugumyabanga asubira kuva ijambo ribi ntuja gushyira Imana imbere gusohokera igitutsi mu kanwa kawe mufate neza turavukana nindi ubona ko bizire bose reka duhitegure yo kuba umugambo umwe tuvuge igitsi n'imibu 11 bose babyuka 11 na 15 isuka ya mbere saa 5 ruhuka izuba rya bayigisha saa 8 subira ku kivi tuvuze ifirimbi gusa urahabwa tuzoca dutera imbere ndabona kurara sogokuru yaravuze ati mwubake igihugu mucubake mugabye kuko basi bamaho bagumya banga ntazogirusha bose ntakujya mukondora zosi utamara na mukeba na kubita rugohe nawe twovuga tutera imbere abasumazo guma bagwira nawe twovuga tuti twimba ubutare bwose tutete dutunge uko utungaho ni kugira basi beshi urumva rero kuvya umutekano nico gitanda mpagara twagenda mandi konda babwira ubyaye abana batatu umwe mutegura ku musoda cyangwa umupolisi abakerwa mwabyumvise muze murabosa mubatongerera mwibere muti mwana wewe igihugu kirakwiteze ko kuzikigwanira urashirira uhagarare neza ha mu mwana w'ingwe ningwe nibazo bakanga ngo bana mugisha politiki abakaturika ni murabona ko abatiza umwana gifisa meza tatatu ibiswi by'inkona kikiri munda urakibyira iti pangika nawe umubita imigere uzura nyiganga ugira hane uzoza upanze uri giswi kakiri munda kandi gazoshika gashiririye nicyo gituma nta kwihenda batatu umwe n'umusoda cyangwa umupolisi mubigira umugenzo mubo mubyara bose umwe babiri batatu umwe n'umupolisi ubyaye babiri umwe basaba umupolisi undi akora ibindi igihugu kiragwanirwa dukeneye igihugu itekanye iyo cyavuye murazi intwari zacu ziryamye hajya hirya
akaba yasozereye ijambo ryiwe ahamagarira abagumyabanga bose kwitana ntaryo indero y'abana
imibano ishure ku mwana ni itegeko muze muraraba mu abanyamanga b'umugabo ku mitumba bagumyabanga mutwara ubukimbiri ni n'amashingiro ishure ni itegeko ntihagire umwana mureka mu myaka iza aho uzojya hose uzobora n'icyo ukora kubera atari mashini zo wafise mu myaka iza ntuzojya kurima muri Tanzania uzabona imashini uzocukora iki mugabo kandi mu myaka iza isi yose zorondera abaza kuyikorera kuko abantu benshi baretse kubyara bibera inkumi zirasaza zitari ngumba bibera abagabo barasaza batabyaye ubu ku isi abantu bariko barasaza ibihugu biteye imbere umva mu minsi iza bazakurondera abakozi bacye basanga nawe warase kujya mu kwiga ucuguma abandi bafatira indege cyo gituma tuvuga tuti ishure ni itegeko murabe hajya mu mihana murabe mu mihana muvuge muti wa mwana ku ishure kwibaruka umuntu wese araba abari kari yibaruka igihugu cyacu kimwe abantu benshi nta kugira ihiganwa mu kwibaruka hari abantu bikora kwa mbere no mu kwa 12 ugasanga yibazwe kabiri mu mwaka umwe byara babiri byara batatu ushaka kurera kuko umwana utamureze atera ingorane igihugu umwana atarezwe atera ingorane igihugu umwana atarezwe anyura umugi agatera akajagari umwana atarezwe abimaraya agatera akajagari umwana atarezwe urumva abikishu umwana w'igishushungwe ubuteye ingorane igihugu rero zarabakeye ubarere ubahindero runtu bakure uburundi buronke abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo ingo zironka bakwe n'abakazana biteka bazobyarira uburundi mu myaka igihumbiza ndeha kwigira sindabibazwa shiramwo ubushake umuntu avuke aregwe akure aramugwe hama igihugu n'izindi ngo zironke abo zizokoresha zironke n'abazogwiza umuryango.